Yama yenyina ye ho akwaba bio eba ewa yama CGTV ewo juma dia watu di youth in focus na ochi yenyina ye ye Bible lecture series house osofo seiko fi ena edi animu amaye I said titire da dwuma die ne nyina so ne se there is an answer aye no kwase ne se mwaye wo bibia asembise bia wo mwaye enti bibia che wa dwene a onte wo mwase bia no e mwaye wo aye bia si we mu mwaye ahodo no dodo no anu nyankopon trose mu e na ode amaye ne se enti na so fo peso fabre na oni ye nyina eche onyankopon asem na nyaye nti ase bia ode hu mwaye eba efiri branda no erebesi na memre no sofo nya bre ene yeye di nkomo ewo trosemu akenkan ahodo trosemu mu ansem ahodo bebre ye chiti topes ahodo bebre ami jidi ye se erade akasa chero na ebresemu no besi hu jira ye pa ene ye de djumadie no nyina eba wiye na de epese mi bisa woni adenti ena bone wo adenti ena mra nipa empemra sudie oman no esebre chia manyofoka etia empiska na wahyehyɛ mra bebree de ama yɛn sɛ mmɔ yɛ ne ankasa ho ban na ɛmpere yɛ ne ankasa yɛ yiedie nanso so yɛn a adeɛ no bɛbɔ yɛ na no yɛmpɛ so die adentia adenti na obi yɛ adwuma w'adwumanie yɛbɛtua wo ka se no ne nyinaa akyi ɔsan bɔ ɔman korɔ no anaasɛ ɔsan bɔ adwuma no korɔ no adentia bɛn na kyae kyire na nyia no no ne sɛe ɛho mmuaeɛ ne sɛe awurade yesu kristo wɔ hɔ sɛ ɔbɛma yɛ mmuaeɛ anwumei ɔsɔfoɔ ɔsɛe kofi ne ɛbɛdi yɛn anim na ɔne yɛ nyinaa kyerɛ awurade asɛm na waboa yɛn ama yɛayi saa nsɛm bisa yi nyinaa no why crime why lawlessness why political corruption what are the reasons saa nneɛma wei nyinaa dɛn na tae kyeɛ anwuma yi tena ase gye ɛmtu kwan ɛmfa nyankopɔn twɔsɛm no na ano yie no awurade nti ɛbɛba awurade nka ho wɔ yesu din mu amen
ɔdɔfoɔ anwumerɛ yi nso yɛma akɔ aba bio ɛba yɛ adwumadie yi mu menim sɛ naawɔtwe yi mu nyinaa wogye berɛ ne yɛsua nyankopɔn asɛm awurade adom nti wobɛyɛ nhyira na ɛbɛsiesie yi nyinaa nso de ama ne mmae a ɛtɔ so mmienu no anwummerɛ yi nso yɛtoa so na yɛbisa sɛ nnebɔne a ɛrekɔ so wɔ wiase mmerɛ so buo asisi ahodoɔ a ɛrekɔ so yi ɛfiri hen mmuaeɛ bi wɔ hɔnom a ɛbɛtumi anya de ama saa nneɛma wɔ yi anaa sutra se na ɛmmɔ mpaeɛ ɔdomfoɔ ɛda wase yɛasan ahyia mu wɔ w'anim biam yɛbɛsua wo ho adeɛ awurade wo na wɔ nkwa nsɛm no yɛserɛ sɛ ɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ yesu din mu amen yɛda yɛmbɔfoɔ no ase ɛno a yɛkaa yesu kristo ma yɛ no ho nsɛnkyerɛne nsɛnkyerɛne baako a yɛkaeɛ yɛ suban mu porɔeɛ nnipa nsuro nyame nnipa yɛ bɔne biara bi ɛno nti ama wiase a yɛte mu no ɛmu nneɛma ayɛ nwonwonanho yɛsua hu sɛ onyankopɔn bɔ wiase wɔ mu die mu ɛna lucifer a onyame bɔɔ no de dwumadie kɛseɛ hyɛɛ ne nsa no ɛte atua maa ne ho so na onyankopɔn to no tweneeɛ ɔbaeɛ no yɛasase wei so ɛna yɛawofoɔ a ɛdi kan no ɛtie ne kasa kyerɛ ɛgyaa onyankopɔn deɛ hɔ ɛna maa bɔne ba asase soɔ bɔne baeɛ no akyi onyankopɔn somaa ne dɔba yesu kristo maa ne bɛwu de gyee yɛn nti nim sɛ yesu apata yɛ ne onyankopɔn ntam ɛnɛ woba yɛn wiase mu ha ghana ha wobɛtumi anya ɛsom ahodoɔ bɛɛ sɛ 10,000 ɛwɔ ha nanso so bɔne bebree na ɛkɔ soɔ yɛbisa yɛn ho sɛ adentia yɛkɔ onyankopɔn asɛm na yɛbisa sɛ nneɛma a ɛrekɔ so a aniɛdensɛm asisisɛm krɔnosɛm ne nneɛma bebree a ɛrekɔ so no adeɛ nti na ɛreba ne saa wɔma yɛnkɔ onyankopɔn asɛm ɔbemfoɔ bi deɛ ɔka no nea ɔse we have lost our moral compass. Yehunim acheche kwaino, yahirano. If you say nyankopon ebo ade omfiti ase no a na ode akwanchre ma nipa kwa ye befa so a ye betrans ya sumdwe mu a ye no nyankopon tembe ye kama nanso so nipa ntie nyame asem ekotie osefo na asem saa na ye penso so ekoso nya ya dwene ye yen ni nya yesusu no ye pese edi si onyankopon asem na nanmu emebusem eti aduonu ngotwe Njemu edionu nsi ya mama yintie ni ya erade ekana ohose. Ni odine hutu na kumasu ono. Eyo kwasia. Yemube bire oho numa ya diye hutu ya niyankasa ya husu. Ya nimdiye su. Ya nyansa su. Ndi amadi unyankupon akabiyano. Ya fanya ejuma. Ena msenti amewia siwe ino. Ase ubiye ya niyaope. Ndi ama unyankupon ase amano ya di atu njeni. Odifo Hosea nwoma no eti nwotwe enchemonson no se na emframa na yeguo na ehum ene ahamonson na ebitwa nia yankasa yeye ye ni ya ye da na di no esunsunsanso na eba ye nso no ene wo ke television so a ye promote awudie ye promote nsanom ye promote adwamansem ye promote awareguo ɛno nti abɔfra bia ɔte TV ho da kumposima aduasa ɛno ɔhu sɛ saa nneɛma no ara na ɛwura ne tiri mu aa ɛdi ɛnyɛ nwanwa sɛ abɔfra bi bɛfa tuo sɛ ɔde bɔ ne classmate ɛfiri sɛ n'adwene kyerɛ ne sɛ ɔnyɛ ne saa ɛnɛ onyankopɔn mmara nsɛm du a ɔde ama yɛn a ɛkyerɛ onyankopɔn sɛne ɔsiteɛ ɛbɛ onyankopɔn suban adi ɛde kyerɛ yɛn no ɛnipa sɛ ɛnyɛ adwuma nti obi a ye nia opɛ ɛna ɛde ɛhunsunsanso bɔne ɛde aba menu mienu ɛnyina so yɛmfa ne onyame asɛm aka ɛnyɛ adwuma nemum yɛnde yɛ ne ankasa yɛ adwene ɛne nsusue ne ɛde te ase ɛsan sɛ de nyame ka kyerɛ yɛn no ayɛ na ɛne yɛn yɛ nsusue nkɔpɛ nti yɛmpɛ sɛ yɛde ɛno ɛbɛyɛ adwuma ɔma yɛnkɔtwɛsɛm mu na yɛnsua biribi ɛmfiri mu ɛmfa onyankopɔn mmara nsɛm no ho Enyom oha eni dubako enjiche monsono. Ose, ni nsano enu ye eyanokre eni atimu. Na shedye nyinansu etimu pinti. Etimu dada wa yenu nukre eni timu. Edi wanyanko pa omra hense munua. Ene nipadi atu nchenye ni epesi ya yeni ya yepeno. Wanyanko pa ema yuhu nse ne mra hense munu eyanokre eni atimu. Ebi sɛ ɛmransɛm no ɛyɛ onyankopɔn esu ɛbɛ onyankopɔn suban adi ɛde kyerɛ onyankopɔn yɛ nokorɛ onyankopɔn adanadane bia ɛni ne mu onyankopɔn nasɛm no ɛti hɔ pintin ɛnti sɛ yɛfa nyame asɛm no de to nkyɛn a yɛbɛba no sɛ yɛbɛhunu awudisɛm yɛbɛhunu mmara so buo yɛbɛhunu asisisɛm ɛbebree ɔma yɛntoa onyankopɔn asɛm so ɛnwom dunkron gyigye mu nson no Ewurade se Ewurade mra no eye pe sana onyankopɔn asɛm eka ene edifo ene enipa bebree nyamsom akanifo bebree ka sɛ nyame mra no ni hɔ enti obɛsɛ ɔkyerɛ sɛ obi edi awukra a ɔnyɛ mfumsoɔ obi bɔ dwaman a ɔnyɛ mfumsoɔ ɛnam sɛ enti ama asetena yi mu ɔnam baabi mpo a na wusuro fi sɛ nyame mra no a anka sɛ bɔ yɛ ho ban ɛma ehunu nia ɛyɛ na yɛdi akyire no nia yɛka ne sɛ ɛnyɛ adwuma ebiem nti akɔfa ɔhaw ne atowɛnkyɛm ebebree ɛna de ama yɛn onyankopɔn ɔdɔ yɛn nti no ɔkyerɛ yɛn n'apɛdeɛ a ɛsɛ sɛ yɛfa so ne yɛde yɛ adwuma n'apɛdeɛ no ɛne ne mmara na ɛberɛ a nnipa bɛyɛ yɛ adwene sɛ yɛbɛyɛ yɛn nia yɛpɛ so adeɛ biara no ɛto onyankopɔn asɛm na ɛkɔfa ntitimudie ba bɛtu ani onyankopɔn ntam ebi na na yɛka lucifer asɛm no onyankopɔn ɛyɛ nhyehyɛɛ de ne gyina baabi a ɛsɛ sɛ ɔgyina ne baabi a ɛsɛ sɛ ɔdi ne dwuma kuduro nso ɔpɛ sɛ ɔbɛtra nyankopɔn onyankopɔn bɔ adam ne eve no ɔka kyerɛ wɔn sɛ wei na mɔwɛ a mo asetena bɛyɛ kama wei na mɔwɛ a ɛde mo bɛkɔ ɔhaw mu nanso so ɔbɔnsam kɔ wɔn nkyɛn no ɔmokɔtie bɔnsam asɛm sen sɛ ɔbɛtie onyankopɔn asɛm ɛnti nnɛ yi yɛasom yɛyɛ dɛ ɛnaada asɛm no ɛna ɛyɛ yɛn dɛ nti ama yɛato onyankopɔn asɛm atwene ɛ sɛ mɛka kyerɛ wɔ anwummerɛ sɛ nyame mmara nsɛm no sɛ yɛde si nkyɛn a yɛnhu nyame suban wɔ yɛ mu na mmom yɛbɛ ne nam ayɛ nea yɛne ankasa yɛpɛ yɛde ka aka sɛ baabi a onyankopɔn de ne matenaeɛ biara no onyankopɔn yɛ nhyehyɛeɛ de ma yɛn sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛne ne ntam ɛbɛyɛ kama ɛdi onyankopɔn de ne mmara nsɛm no ma yɛn ɛdi ne mmara nsɛm no a ɛwɔ hɔ a nnipa bebree adwene yɛ yɛn sɛ ɛnyɛ adwuma ɛnɛ yi no ɛnyɛ sina bepɔ so na awurade de mmara no ɛma yɛn na mmom ɔde ma berɛ a onyankopɔn bɔ adeɛ ɛpɛ ɛna ɔde ne mmara nsɛm no ɛma yɛn Sinai bepɔ so na onyankopɔn ɛresan atim adane pɛ adi ama onyankopɔn nkurɔfoɔ ahunu nea ɛsɛ sɛ onyankopɔn ɛma yɛ ɛberɛ biara nyame ma de n'asɛm bɛto nkyɛn no ɛde ɔhaw na ɛba Roman 14:9 nkyɛmu dunum no Bible se na deɛ mmerɛ nie no mmerɛ to nso ni hɔ baabi a mmerɛ nie no yɛnto mmerɛ wɔ hɔ ɛfiri sɛ sɛ yɛte kuro bi mu yɛte fie bi mu na nhyehyɛeɛ biara nni hɔ sɛ wosɔre a wona bɛyɛ wei wosɔre a hana wo sɛ wode wo nneɛma to a obiara bɛyɛ nea ɔpɛ nansan a covid-19 baeɛ yi mpanimfoɔ atena ase ahyehyɛ mmara trɔtrɔfoɔ mo ana mofa mmiɛnsa fi na ɛkɔ momfa mmienu mmienu sprinters mo ana mofa ɛnan fi na ɛkɔ momfa mmiɛnsa ɛyɛ mmara sɛ obi bu su sɛ ɛpɛ na wɔma mohwɛ mmara so no ɛhu no a ɛkyerɛ sɛ wato mmara a ɛsɛ sɛ ɛkyɛ no saa na onyankopɔn nso ayɛ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu ne pɛ na yɛdi akyire deɛ ɛka sɛ bɔne a ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ bɔne ne mmarato ɛti sɛ ɛnyɛ mmara bi a obi nhu sɛ wafom akane no ana ɔhaw biara nni hɔ no a na yɛne nam obiara nam ne baabi yɛ nea ɔpɛ no sɛ obi nhyɛ face mask a obiara anyɛ ne hwee obi kɔdu baabi ne nsuo si hɔ koraa na wanhohoro ne nsa a obiara anyɛ ne hwee ɛnɛ wokɔ bank a ɛse sɛ wanhyɛ nose mask a wonwura bank hɔ wanhohoro wo nsa a wonwura hɔ ɛyɛ mmara ɛberɛ a obi bɛyɛ no adwene sɛ obɛbu saa mmara no so sɛ yɛapɛ na ɔhaw bi na ɛdi akyire a ɛde ɛreba yohane nwoma ɛdi kan ti mmiɛnsa nkyɛmu na na ɔse bɔne ne mmarato genesis 6:6 nkyɛmu nnum no bible di adanseɛ sɛ agyidifoɔ nyinaa agya abraham ɔtena ase no ɔse abraham tie nyankopɔn nne na ɔdi nyankopɔn siesie ne ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ nyinaa so ɛno nti na ɔnyaa title sɛ agyidifoɔ nyinaa agya na ɔde nhyehyɛeɛ yɛ adwuma nhyehyɛeɛ a yɛmfa nyɛ adwuma nti no ama ɔhaw bebree na ɛkɔ soɔ ɛdu baabi mpo a mmara a yɛahyehyɛ ato hɔ no yɛwɔ wɔn ɛdi wɔn obi wɔ hɔ a ɔto mmara no a wɔafa ne ho adi na ɔnenam mu sɛ ɛtu obi nso so a wɔn deɛ ne ayerɛ no dendenden sɛ yɛanhwɛ ama pɛpɛyɛ sɛdeɛ onyankopɔn ahyehyɛ no wɔ n'asɛm mu no anyɛ adwuma a saa awudisɛm ne nneɛma basabasa sisi sɛm no ɛmfiri hɔ da nti abraham di onyankopɔn mmara nsɛm so bebree susu sɛ yesu kristo ba asase soɔ no ɔbɛyii mmara nsɛm no di firi hɔ ɔde n'abrabɔ ne n'adwuma a ɔbɛyɛeɛ no ɛbɛyii mmara nsɛm no firi hɔ wɔ apam foforɔ mu yesu kristo no ankasa pae mu ma yɛhu sɛ wameyi mmara no hɔ mɛti asɛmpa ɛti num nkyɛmu 17:18 no ɔsɛ mu nsusu sɛ mebaasɛ mebɛsɛe mmara anaa adiyifoɔ no maama mɛsɛe na mmom mebɛhyɛɛ ne ma nkyɛmu 18 ne sɛ na nokorɛ mese mo sɛ ɔsoro ne asase nyɛ ntwamu yi atwerɛdeɛ ketewa baako mpo ɛmfiri mmara no mu ntwamu gye sɛ ne nyinaa ba mu ansa nti yɛn mma ne hunu ne awudisɛm ne nneɛma basabasa ɛkɔ so ne nyinaa yɛ nneɛma wei ɔsɔfoɔ tumi gyina pɔpete so ka sɛ nyame mmara nsɛm no nyɛ adwuma ɔtumi gyina radio so ka sɛ oo mmara nsɛm no wɔde ma agyiwfoɔ bi ɛno nti ɛnyɛ adwuma wɔyɛ pii nso ɛnti ama nnipa kɔ asɔre nso yɛnsuro nyame ama awudisɛm adɔɔso ama atirimɔdensɛm adɔɔso ama asisie adɔɔso ɛno nti moma yɛnhwɛ ne yie sɛ yɛde onyankopɔn asɛm ɛbɛyɛ adwuma lukas mpa 5:16 ɔse na emre se osuo ni asase ebetwam esinse emra no ho sinsan ketwa ba kumpo betwam akọ osuo ni asase wo ya menu mie no yehun ewade se emre se ebetwam akọ esinse de mra nsem no emu asem bi ebefiri ho akọ watwene se asem wo emu pen ese eye wade hia se nyanyame aka ne ne ohwehwe se ye bia no yede be ye adwuma ifi se eno ene bebo aye amie ye nkunim defo Yesu Kristo wu a obewu no wase nia ne so no wanfa ambe yi onyankopon mra nsem du na mfiri ho da no Yesu an se ebre nipa ye bon onyankopon ye nhye se Israel fo no se obi fom a onto dwan na onko sofo pani anim onka ne bon ne mu aboa ne so That's all from Fanny Marford, dear Enstremano. If you have says, I'm that for the animal bono, not a pointed to the ultimate sacrifice of Jesus Christ. Yes, Christ, I'm for the animal bono precon and non anage na homa. It's yes, Christ, so bad for the Viano. And now, when you feel one da for the animal body sled, bonifacian homeran, and nona, a big few are, and nay, Bible say, the minimum near your money. Ye ko yenko to dwanim na yesese urade afoma na urade dia cheye it is obi ka cha o se yesu de mra na ko ba ase ni omo a yesu no anka se num asem se osoro ni asase ntwa mu mra no mu asem ba kokura emfiri mu de biarada se ko su tietie o nyankopon mra nsem so a adofo no politicians be sisi yen ye be hu na odi sem ye be hu ni ema basa basa e wa ase tren mu su ban mu proye e ma ne ma e ware e ma ne ma e ware ye be hu bebre na so se fe nyankopon asem ne de ye adwuma oman bia odi nyame asem ye adwuma no e wa di hira sa oman no na e ma asomdwie etna oman no emu e bia Yesu Kristo na adwuma ye mu farisi fo no ko che ababa wa bi se Oma kọchi no adwama mọso epe omo de bre Yesu no Yesu Kristo ka che ni se o de boni a che o nemu mko enkoye boni biem bebra adwene che omo se ye wa adoma se enti ye tete boni mu a na urade de na dom no abedom ye no de ko heaven enye sa na te se hemia Yesu ka che o be ye che se wa dom no wa ma na kwenye bi se sisi ade media ye o nemu media che o nemu and Faso and Conquer Bonibium. Say, Yema, Yenije, Nyakuma, Trey, who be bra, and my yet two Unyakupon and ransom. Coronto Funga Tosum, you know, a tea, a dumian, Chemon Crono, Bible say. Na my domino at Dorsumau, the Mitumino, a wee pay, or Mrayamu, and Fahoni baby, our tea, a random ransom, and Swedro, a rabbis and abdomino at Dorsumau. Ni tume no eye din ewo ye mre ye mu ndi e ma ye ho kwan a ewade be sesan ye na wa ye ye fufuo kra na ye tumi aye sitie e de ama no ba bia Yesu Kristo ko ye bia no o kire nipa kwan kon no kre no ho e de ko sitie ye mu se ne be ya ye ni onyankopon tem e be ye kama kama Yesu se se mo domi a mo ni ma hye de so ye hana sympathy du nan enji temu du no mu se mo domi a Muni mashabia so obia o professor se o ye Kristo ni bia na e kire se o do Yesu entina na mon pe ne se se udi e kire Yesu anamon no bi ne ene se o ba asase so no o se wa maye ono anapade ne mum ni a agya no soma ne se o maye no eno no obeyeye Yesu a de obeye ni bi ne se obedi emransem no so ntima ye nhye ne so se emra no se yitu nchen a ebehu suban mu proye ne niam abasabasa ya tosu biye mu hana sympathy bi num chemu edu no yesu se se mudi ma shade so a mo betna me do mu se de medi meja shade so na metini do mu no se pese ene ewrade yesu tena so biye mu na se de yaka ne maye tosu mi nu no ho nsenkyere ne ho asem na oba na obe fire ko heaven a ese se ye de nya waka kye no ye adwuma Heaven ho e kwa bibia edane kwan bibia adane kwan onyankopon onye sakasaka nyame oye ni bibia ne kwan so pepepe enam se enti esese ye nso so ye ye bibia ne kwan so pepepe se ne be ya ewrade adom no obetim dia ka ye ho ye tumi aye nkunim difo obi bisa owura bia ne fere no Billy Graham obi ka asem bi e kire na besa bekin ka o se Some religious people I know tell me that the Ten Commandments are part of the law and do not apply to us today. They say that as Christians, we are free from the law. Is that right? Obi bisa bilibye hamze ni amati ni. Emran se mudu no. Kamran wa Yesu Kristo de koba asini anu. Beze mi huse enokure. Nama ehe niya bilin so kachena. Osi no. It is not right, and I hope you will not be misled by these false opinions. It is very important to understand what the New Testament means when it says that Christians are free from the law. It certainly does not mean that they are free from the obligations of the moral law of God and are at liberty to sin. Indeed, all can say, and you know, say. Nya meme anse mu ni ho enti obi abetumi ayeni ho pe bia me mum erade bransem no e wo ho se ne akwa fritite no o trazo se you see the word law is used by the New Testament writers in two senses. Sometimes it refers to the ceremonial law of the Old Testament, which is concerned about ritual matters and regulations regarding food and drink and other things of that kind. This ceremonial law was of a passing character and was done away when Christ came. From this law, Christians are indeed free. Emra na shese oba kwa gu nsa emfa no kotena fitire emra na shese so ko chea obi kura se bi wo yare a esese ye enye mabi edete ho ansa na wetumi abani pamu no. And no, and we can coupon and buy a Jesus Christ by a obeying if you are not trust to say, but the New Testament also speaks of the moral law, which is of a paramount, unchanging character, and it's summarized in the Ten Commandments. A powerful phone also can and where be once more, and also one born a tough one, and one ransom a dunamo. This law set forth God's demands on human life and man's duty to God and his neighbor. That is definitely applies to Christians and is made clear in Romans 13 verses 8 to 10. Of course, it is quite true that the Christian is not saved by the efforts to keep the law, but as one that is saved by God's mercy through faith in Christ, he is under an obligation to obey God's law. As it has been said, in Christ we are free from sin, but not free to sin. If you love me, keep my commandments. Near Jesus can engineer Billy Echet Semua Hanese. Emrebu Ohio no cream, Rebu Ohio Jesus Christo, it will be we and a year free. Na emransemu dua echi onyankopon suban no de enyi mfiri ho di na Yesu se sa ho dom ye di ma hye de so sa hye de no de mfiri ho ne mo mi obeyi firi ho ne daada for de ne emra bi a ye di kan akeka ho asem ne no e na Yesu Kristo obeyi firi ho we ha de mme di kan eti enum chemu miensa o se na ye mi nyankopon do se e be di na hye de so na na hye de no nya de onyankopon mransam no se se ye de baye adwuma enye din ye se de baye adwuma ebe boa ya me nya asumdwe wo ye fie ya safo mu ye kuro mu ye man mu ene ba bia ye wo ese onyankopon mransam a ye mfa nya adwuma nti o how bebre na eba ebi no mo ese oh emra no de ye no anse do awade onyankopon wa koma nyina na okra nyina na adwi nyina we and the ransom no mu ne di kan ani mu kese e ye no kure nya me ransom no e hange odoso odo e di do awade ye nyankopon e no odo e di do ye nua no e ransom no fa di kan a ye nan no e ka odo e si e di do nyankopon ho asem nya etwa to ensie etwa to no ka odo a e de se da ye ne nua no ntam e ho asem ɛno na na Yesu Kristo ɛka ho asɛm a ɛno nkyerɛ sɛ mmaransɛm du no atwam nti adɔfo no ɛberɛ biara yɛbɛyɛ adwe sɛ yɛdɔ awurade na ɔse nokora dɔ biara no deɛ nkɔsitie mu ɛti sɛ obi ka sɛ ɔdɔ awurade na ɔnyɛ n'apɛde a ɛkyerɛ sɛ na yɛ n'ano fafa ɛna ɔde ka nti ɛnɛ wohwɛ yɛabrabɔ mu ne yɛmborɔ no ahodoɔ so a wobɛte yɛ sɛ yɛakum obi wɔ ha obeti yesi obi akorepu obi wa ha obeti yesi obi esisi obi ajini sika wa ha obeti yesi ya de aban sika mo obi se wonye adwuma wa anfa anye ni nyina ne se ye kwa asore nzu ye si nya memre ni ho enti emre chere se obo kro no a ye bone no ye chere se ni ho emre chere se obo adwama ye bone no eni ho emre chere se odi awu ye bone no eni ho ene enam wi ase we mu saa ena ye ye ne ayepe adofo no onyankopon enkwati ye mrato emfa ye nko heaven omu so wa di agbom na age ye bible say no one sure no ban wo nyankopon ni mu adom nanso no one Bible di no ho adanse se no your training ni na wo suru awade wo bo nyankopon asem no eye adwuma enam se nti ni nyankopon ebu ne train de man no adofo no na se me ka se se ye hunu se ene bone koso ye bro no so ye nkura ahoduo mu ehun se aban sika nkofo wiwia di ehun se uyo obi adwuma mpa a osisiu na wo mfa ne se se wode ma wo no ma wa ne fare ba na me ka to anase ni nyina so na mbe yesu ase enipa adwene ye yense ne onyame aka no enye no kwa ye mfa ntrenchen enipa adwene ye yense onyankopon mransem no enye adwuma enam so onyankopon mransem nye adwuma nti no obi a ye ne awpe na se eto aso saa ye be hunu ne a eche ne a ye hunu Awurade mmoa yɛn na n'asɛm a waka kyerɛ yɛn no nonokwa sɛm a ɔde ama yɛn no woma yɛ nkwae mfiri ho nkɔ benkum anaasɛ nifa na mmom moma yɛnni so pɛpɛpɛpɛ sɛnea awurade aka no pɛpɛpɛ yɛyɛ ne saa deɛ a awurade nhyira no ɛbɛba yɛn so na abɛ biara no yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ Roma 14 siankyɛmu 14 ne 15 ɔse na bɔne nni mo so fii sɛ monni mmara ase na mowɔ adom ase sɛ yɛka sɛ obi wɔ adom ase a ɛnkyerɛ sɛ wɔntiatia mmara so se kaso obi wa adoma se a ekyere se menya akwanya bi enti ense se me san toa so koye ade bi a me di ka ye ya obi ede me fun so oche me ana se obi de bibi edum me no nemom ense me toa so eye papa te se police ni ache won fun so obi ho na okoya benifu atazo we de ye fa money kokko ye de bo kokko enkyere se o liberty to do whatever you like onyame won hyehyeye ne bra enipa be ya dwen se yemfo onyankopon mra enye adwuma no ne kofa ba ne se edi bonne edi atimoden sem edi awudie edi adwama mo edi asisie de krono na eba awade moyen na enwumre kakra yesuen ye nyina yemfa nkobo ye bra na aboyen ama ye hu ye hu ye enti onyankopon adom ode adom ye no enkyere se ye ntietia ne mra nsem so Roma 14 years and nche mwedi asaba kwa se ya niena ya na mjidi yesu tu ya mranu ana na watu wazo se debi ne mwomu ya mamranu asiti ndi mwobwe wa debi abdumu ya eno esese chireye kwanye kusiti ya mu enuna yesu kisobe chireye na enuna esese minu ya numa sofo minu ya numa jidifo minu ya numa krisofo nina hunu niya yene saape pepe mwuma ya ntine wa debi ya nimna ya ntietie wa debi mraso ɛyɛ saa bɔne bɛdɔɔso wɔ wiase na mmom yɛntena awurade anim na yɛnyɛ papa yɛyɛ ne saa deɛ a asomdwue bɛba yɛ kuro ne ɛborɔ no ahodoɔ so na awurade deɛ mbɛkɔ heaven awurade nhyira yɛn wɔ yesu din mu amen ɛbɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ awurade pa woaka saa kyerɛ yɛn na mmom nie yɛserɛ sɛ awurade ma wopɛ na adi wɔ yɛ abrabɔ mu ma nsɛm yi ɛmfa nsesaeɛ bi mmerɛ a wɔkra bi a wohu wɔ abrabɔ mu na yɛntumi ne wɔnante kɔpem sɛ wobɛba Awurade de COVID-19 how ye de hyɛ wɔ nsa huyɛ mmɔbɔ na yiye mfiri mu yɛde aseda ne a yɛyie bɛma wo wɔ yesu din mu amen
adɔfɔ ɛma kɔ aba bio na ɛsɛ awurade nyame nso sɛ ɔnhyira wo na ɔmmɔ wo ho ban awurade nka wo ho sɛ ɔfa berɛ na ɔhwɛ yɛn ɛwɔ afidie yi soɔ yɛda onyankopɔn ase papaapa sɛ ɔne yɛn atu kwan firi nyina no brada ɛde abɛsi saa berɛ yi a ɛnɛ meme nda nwummere yi yɛde adwumadeɛ nyinaa ɛba awieyɛ awurade nhyira wo sɛ wo wonya berɛ tena ho ɛtie n'asɛm awurade nso nhyira wo sɔfoɔ na ɔnkɔ so ama n'ahoɔden na berɛ nyinaa mu ɔne yɛn mɛkyɛ deɛ nyame ɛde ama no yɛwie bible lecture series no deɛ yɛde si a nanso yɛkɔ so a ɛto nsa frɛ wo sɛ bia na wowɔ nsɛmbisa bi sɛnea ɛdi kan aka no there is an answer nti w'asɛmbisa biara a wowɔ no ɛho nwa ɛwɔ hɔ numbers a ɛnam tv no aseɛ no mu bia a wobɛfrɛ no ɛna wobɛkasa na afei ɛho nyiano ne ho mmuaeɛ biara ɛsɛ sɛ ejia nyame asem so de ma wo no ye ne wo ache afa ebi a na wo mpae bo bi sadie bi nso a ofese ye bo wa ni nyina nso so akwanya e wo ha obetumi e de aba nti yesro seno so e ma ye e be se ka se jumadie no e to aso ame ye adomo a fiada nkuada ne memenda nwumre vesper service enso ebe to to aso ebe to nsa frɛ asompani fo ni asofo bi no ama wo nyina ne aba aba kasa akyerɛ yɛ sɛ ne edi kan aka no ɔhawa ewo wi ase nyina na gana ka ho bi enti no yɛn so nda no ye nyabrɛ enko ye mu asɔre ɛno ntɛ sɛ die eyi asɔre no nyina aba yɛn tv so wa ha aha na pɛn dodo no ayɛ ne asafo ma ebe hyehyia nti sɛ wo sɛ ɛbrɛ no so a na wo hu sɛ link no aba na ɔde akyire na wo ne yɛn nyinaa bɛtena ase na yɛasom awurade nyankopɔn awurade nka wo ho no ɔmmɔ a covid-19 season yi mu awurade ma ne bambɔ nyɛ kɛseɛ wɔ wo so na wonhwɛ wo so ɛnkɔsi sɛ biribiara nkɔ no awieyɛ no ɛɛ sɛ yɛhunu yɛn nyinaa wɔ ahoɔden mu yɛn nyinaa yɛwɔ mpɔmmɔden a obiara ho nkaeɛ mesrɛ wo bɔ wo ho ban ɛnhyehyɛeɛ apɔmmɔden mpanimfoɔ de ato dwa no di so sɛ wo ne biribiara yɛwɔ kurom a tena fie ɛsiane sɛ yɛadeɛ no ɔne nam ɔpɛ obi de ne ho a atwitwire no nti mesrɛ wo sɛ wo ne biribiara yɛwɔ kurom a mpiepie tena fie na gye w'ahome na dwen wo ho ɛsiane sɛ awurade yesu kristo hia wo wabusua hia wo wasɔre hia wo ɔman Ghana hia wo me nso so me hia wo ɛno nti bo a na ɛ nyinaa yɛmmɔ yɛn ho ban na awurade ɛnka yɛn ho awurade nhyira wo sɛ wagye aso na watie yɛn wɔ yesu din mu amen.